ushimwe wowe uri mana ibereye amashimwe ushimwe ushimwe wowe uri mana ibereye amashimwe
data wa twese uri mwijuru izina ryawe niryubahwe icyubahiro kibi cyawe ibihe byose ibyo uvuga byose n'ukuri imirimo yawe irabihamya nanjye ubwanjye ndi umuhamya wo kubihamya
ibyo wansezeranije warabikoze n'ukuri ushimwe ushimwe ushimwe
Mashimwe
akanwa